ziro riri pamene rangu zvita rinovanakidza kuririva neanoritaura wacho inga panetwake rangu zvita rinovanakidza kuririva neanoritaura wacho inga panetwake.
Hakuna,
hakuna,
norarama nemasanga.
Hakuna.